Kansubiri kukuramutsa no kuguha kaze we mu mwanya wacu ubana natwe kandi ukunda amakuru n'ibikaniro tuba twabatohoreje ijya nino. Hari amakuru ariko haravugwa cyane nga mu gihugu cacu c'u Burundi, tugira turabire hamwe ingingo imwe imwe uko adushikiye. Hari inkuru zirabana n'umutekano mu gisagara ca Bujumbura, umuntu ararashe yica abantu. Turaza kumviriza uyo yitwaje ibigwanisho arashe mu gisagara ca Bujumbura, yoba yishe bande canke se ivyo bibaye gute mu gisagara. Hari izindi nkuru ziriko ziravugwa cane zirabana n'abapolisi nga mu gihugu c'u Burundi, bariko barajya kujugunya ibiziga. Turaza kuraba abo bapolisi ibiziga bariko barabijugunya hehe. Turaza kandi kuraba inkuru ziriko ziravugwa kubirabana n'igihugu cibanye c'u Rwanda n'imigenderanire n'u Burundi. Tuze kuraba ico leta ya Gitega itangaje kubirabana n'imigenderanire, ndetse bivugwa yuko abahora canke se abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu Burundi mu mwaka w'2015 boba abagiye kurungikwa mu Burundi. Izo ni impfunyapfunyo z'amakuru turi buze kugenda tugaruka ko muri ano makuru nagutohoreje. Mbere yuko rero tuyatangura yose, ingingo imwe imwe nkabandaguhaye ikaze cane nanakenguruka kuri wewe wafyonze subscribe. Kuri wewe utarayifyonda, ico usabwa no kumanuka munsi y'ivideo ukaraba handitse sabone canke se subscribe, nimba ukoresha ururimi rw'icongereza urafyonda ko maze igihe cyose turonse amakuru mwene nk'aya uraje uba mu ba mbere bayaronka. Ndahaye ikaze abariko barabana natwe muri ga mu gihugu c'u Burundi, cancane mwe muri ga mu gisagara ca Bujumbura, abariko barabana natwe bari mu ntara zitandukanye z'igihugu cacu, mwese ndakengurutse. Ndakengurutse nanakaze ku bari mu bihugu vy'ababanyi, igihugu cibanyi ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo, Tanzania, Uganda, ndetse n'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Nkanakenguruka ku bari kutwumviriza bari mu makungu ya kure, bari mu mugabane wa Amerika, mugabane wa Buraya, mugabane wa Asia, mwese ndabaye kaze cane muri ano makuru. Hari inkuru ziriko ziravugwa cane zirabana ni umuntu arashe mu gisagara ca Bujumbura, bitwaje rero ibigwanisho bakaba barashe mu gisagara ca Bujumbura, bikavugwa yuko ho bari n'abantu bishwe. Haravugwa kandi ibirabana n'abapolisi bariko barajya guta ibiziga. Turaza kuraba ivyo biziga biriko biratabwa n'ivyabande. Reka rero dutangure nano makuru yacu ku ngingo nkuru nkuru ziyashamikiye ko. Tutangurire mu gisagara ca Bujumbura. Inkuru itari nziza ivuye mu gisagara ca Bujumbura nuko hari umuntu yitwaje inkoho arashe umuntu. Amakuru aratwereka neza yuko umuntu umwe yapfuye arashwe n'abantu bataramenyekana, bikaba vyabaye rero mu ijoro ryo kuri uno wa kabiri muri karitsiye Egasekebuye ho muri komine Muha, ngaha akabari mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru atangwa n'igipolisi avuga ko abamenyesha bari bitwaje inkoho yo mu bwoko bwa pistore nk'uko amakuru avyerekana. Amatohoza kandi twakoze arerekana neza yuko binjiye mu cumba yararamwo bica nyene uwo nyenurugo yiriwe yitwa Atieri kubw'Imana, bamurashe. Muri rusangi rero uyo yamurashe uwo muhisi w'imyaka 29 ngo yacikanye bamushikanye ku bitaro bya Bumureke. Amakuru kandi atwereka neza yuko Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bujejwe umutekano amenyesha ko aba bantu bagiye bamutwaye telefone. Amenyesha kandi ko ngo inyamiramabi yishikiye ahabereye iryo bara ku mvo z'amatohoza. Kuri ubu ngubu rero hakaba hari ko hari ibazwa ico bacateye iryo yicwa, ndetse n'abo bantu bitwaje ibigwanisho bakoze iryo bara mu gisagara ca Bujumbura. Kuri no nkuru y'umubabaro kandi yuyo munyagihugu yishwe mu gisagara ca Bujumbura, amakuru arerekana neza yuko bamwe mu bariko barahanahana iyo nkuru bongera ko ngo abamugandaguye biboneka ko bari bafise imfunguzo zishobora kugurura imiryango kuva ku irembo gushika mu nzu y'umuhisi, bikaboneka kandi ko ngo baje ariwe barondera kwica. Tseri rero kubw'Imana yishwe yarakwije imyaka 29 ku munsi w'Imana uheze, akaba rero yaramaze amezi 3 ashinze urugo rwiwe. Ugo rugo kandi rwaheruka kuronka ikibondo nk'uko amakuru avyerekana. Umuhisi yahoze akorera ishirahamwe ryo kwimba ubutarere. Nari nabikubwiye mu mfunyapfunyo zano makuru kandi yuko igihugu cibanyi c'u Rwanda kigiye kurungika mu Burundi habagirizwa gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 nkuko rero ngo vyigiwe mu nama yahuje umukuru w'igihugu n'userukira oni mu karere k'ibiyaga binini. Nkuko biboneka ku mutwe w'inkuru yanditswe ku rubuga rwa internet rwa leta y'u Burundi, biboneka rero ngo ko u Burundi n'u Rwanda biriko biriga kukugira habe uguhanahana bagirizwa gutegura gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 bari muri ico gihugu nyene. Akuri yizewe adushikira nuko amenyesha ko igihugu ngo c'u Rwanda cemeye ko ngo kibitse bamwe mu bagirizwa kugira uruhara gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 mu gihugu c'u Burundi. Ariko rero ngo igihugu c'u Rwanda kikamenyesha ko kitashoka gitanga abo bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu ngo baza mu Burundi uko nyene, ariko ngo ko hobanza kuba ubundi buryo canke se ikindi gihugu coba umuhuza muri ico kibazo, maze abo bagirizwa bakagutembagaza ubutegetsi bakakigwa muri ico gihugu imbere yo kurungikwa mu Burundi. Ku ruhande rw'u Burundi Ndayishimiye yavuze ko bidakenewe ko harinda kuba umuhuza hagati y'u Burundi n'u Rwanda ngo kuguhanahana abo bagirizwa mabi mu mwaka w'2015, ahubwo ko go u Rwanda n'u Burundi ari ibihugu bibanyi kandi ngo bisa n'ibisangiye ururimi, uretse gusa ico kibatandukanya co kuba u Rwanda rubitse ngo abagirizwa guhakwa gutembagaza ubutegetsi. Userukira Antonio Guterres mu karere k'ibiyaga binini akaba yaciye avuga ko oni yumvise igisabo ca leta ya Ndayishimiye co kugara ibiro vy'umugwi wa oni ukora amatohoza ku Burundi, bikabisa bikiringo gishika ku mezi 9 canke 12. Ndayishimiye wewe akaba yishuye ko ngo kubijanye n'ikiringo ivyo biro vyo kugagwa hazoba inama kugira ngo harabwe niba vyukuri ico kiringo ni yasavye camezi 9 canke 12 co kubahirizwa kugira ngo vyugagwe Burundi mu Burundi. Nkuko nari nabikubwiye mu mfunyapfunyo kandi zano makuru, hari ibara ryakozwe n'intwaza ngabo mu gipolisi yihaye ibara mu ijoro ryo ku munsi w'Imana uheze ku igenekerezo rya 2022 mu Nyonyo, ikaba yihaye ibara ikaba yazenye ikiziga c'umuntu w'umugabo agiterera imbere y'uburuhukiro bw'abapfuye, agenda atukanye abomora imiryango ku ruzitiro ndetse agenda natwaye amagufuri yaho nk'uko amakuru avyerekana. Ibyo byose rero ngo yabikoze kubera bari bamumenyesheje ko atakibanza cyari gisigaye aho hantu, aho rero ngo muri rusange bimenyekaniye bukeye bigashikira inzego zo hejuru ngo yaragarutse kwisigura imbere y'umushikiranganje Tadindi Kumana ajejwe amagara y'abantu arondera ivyo adendekanya ngo ko ikiziga ngo yagitoye mu nzira, mu nyuma rero akaza guhabwa imbabazi arigira ataco yinona.
Ari polisi kijejwe gukizura mu gihugu cose, ariko iyo bamaze gufata uyo mugwi w'imbonera kure bati ni mukizure mu gihugu cose, bivuye kuki murazi yuko abasirikare baje mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Somalia baramaze amezi arenga 6-8 badahembwa. Abasirikare rero barashavuye bababonamo kumengo ntibariko baritaho ibikorwa byo gukizura ijoro nkuko babyifuza bagaca babona bati nta yindi nyishu tufise kuko amafaranga yabo twarayariye reka rero twikore kuri zambonera kure zaja kwigishwa kwica no gutoteza murazi ko bavyigiye muri kiribaho ndese ni formation bakoreshejwe n'intera hamwe ubu rero nibo bagiye gufata igikogwa cha gisirikare igikogwa cy'igipolisi mu gihugu aho rero arashuhuye sugukizura bisanzwe n'ukwica n'ukwangaza n'ayandi mabi yose murazi ko imbonera kure mu Burundi zisigaye zifise uburenganzira bwo gufunga n'abantu murazi ko bagitangura abantu bavuga ngo intwaro ya Agandaguriwe hashobora kubamo agahengwe kubera bumvise mu guverineri wo mu Kayanza ijambo yavuze yiyamiriza izo mbonera kure ariko budakeye kabiri agaca avuguruzwa n'umushikiranganji ajejwe gwaruka atahubwo hageze ko imbonera kure zihaguruka zije kubikogwa ubu rero ni muteshwe mute abarundi bose bamenye yuko ari umukuru w'igihugu arinza sohora iryo jambo no kuvuga yuko ni kintu biyumviriye neza ariko barashira mu ngiro ntihagira abantu bibaza ngo ni ibintu byo gutebura hajya yagomoye ingabo zabo zigishijwe kwica gushirira biri hamwe n'ayandi majambo menshi bahora bavuga ajanye n'ibyo bita ngo zige zose n'iziri mu magi zigiza ayo majambo rero na makode gushirira mu kwica atakinya bati zigiza murazi mu isi heze ko habaye ibintu baturira batongora warabonye inzu ziturigwa n'abari mu nzu imiryango igahorera mu nzu bakazigira nk'amakara bo barazi ijambo babwiwe
umuntu wewe wese katera inkuru urashishamwo imigani bacamo ikintu cyo tuma umuntu yumva gusumba ubuze ati twebwe washebe bese beturi impongo n'umwasi n'intare kuko intare igikoko gikomeye cyane umwami w'ibikoko niko bakunda kuvuga no kuvuga aya makungu rero y'aba nations ni y'aba european y'aba naba mugwanya mu gihugu cyanke no hanze aho bose ni intare mugabo twebwe turi impongo cyo umuntu yo kuvuga gikomeye n'ubumwe bw'abasende de FDD president ashaka president Evariste Ndayishimiye arashaka cyane uko baba nk'ubusho impongo iyo atunze desi batari hamwe biha inzira nyinshi biha ubushobozi bwinshi abatavuga rumwe nabo iyo disikuru ni nziza cyane kose kuri Ndayishimiye agomba kwibutsa yuko kugira ngo twebwe batene desi tubeho dutegereza kuguma dufatanye mu nda turashaka kuvuga ibyo bo bafise ku mutima na politiki bafise mu mutwe wawe atunze desi igendera cyane muri propagande na mobilisation barakeneye kuvuga rumwe atese muri ibi bihe bigoye umukuru w'igihugu ariko arondera gushyiraho ubutegetsi bwiwe hagiye hanyu bumvikana cyane rwose TNDFD uraze kahise kayo ahenshi ni ukwita amakuhare y'amafakishi yagiye aravuka nicyo bituma bagiye batandukana bamwe bakajya abandi bagahunga nicyo bituma uguma bavuga ati ubumwe hajya amavuga ubumwe ni kugenda ubwira ngo batahure kuba umugambi uko batiza gukora ibyo avuze ibyo bariya bavuze bashaka izo intere zabo abasaba umugambi wa TNDFD abasigaye n'umukurikira bariya bose babaye abafronde n'abatavuga rumwe a l'interieur bikuye umukuru w'igihugu uno munsi ashaka gusubira kubona ibyo bintu abahemuka burya Burundi cyubita ngo leta terorist imbonera kure mi atetse nuzi amamirise ni imwe mu masituri ya terorisme d'etat iri mu Burundi no kuvuga yuko ivyo igisoda kidakora ivyo igipolisi kidakora ivyo iperereza kidakora ku mugaragaro hari bakaye kwikandika bikora gakoreshwa n'izo nzego z'umutekano bahawe uruhusha n'abatwara igihugu urabona imbonera kure zisigaye zinashwana agaca umutwe mwene wa
ayo namwe mu makuru yari karavugwa cyane ngame igihugu cacu cyo Burundi kaba ari amakuru tuba twabatoreje twifashishije umugwa w'amenyesha makuru n'amakuru tazo kwigerura nkanda ari hose ivye ngaha abandashimiye mwebwe tubana komeze kugira ibihe byiza cyane turiko turakorera yandi matoza ku nkuru ziriko ziravugwa nazo nyine tuheshije kuzitunganya ndaza nzibashitsako